Warren Wilson on it.
Thank you.
what you say?
Da 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 da
we're cruising together. When we're cruising together. When we're cruising together. Oh, let go. Yeah. Stand down. The room walking the eight bass choir in the background. Yeah, y'all give it up for Daryl Sanders. Thank you. Thank y'all for coming out. We are the Sunday Jazz Brunch Jazz Band. We are the Fifth Connection Jazz Band here at the all-new Room 158. Thank y'all for going live on Facebook and doing whatever it is you do to help promote this event. We know we're promoting it as much as we can on Facebook, telling all our family and friends. Thank you, D. Sanders, for coming out and blessing the stage. Brother, you always welcome. You know that? And y'all go and tell all your friends. Tell them. Say, even it was raining. They're going to be like, y'all, it was raining. You know, I need some new tires. Like, I would have picked you up.